Asha, mimi handsome kuliko ndugu yangu Michael.
Mimi sina feelings kwake. Na sina huruma. So are you really sure you want me to end this?
Sasa nalifungia hapa na nini ifanyike? My employees will be here any minute now.